Murumva ko amatora azobera ku mitumba canke mu makaritse ubwambe ho tuhera ku bazoba ku bazotora n'abene gihugu bose b'abarundi baba bari mu ayo makaritse bafizi bakwije imyaka yo gutora kaba mwabonye yuko abitavye inama banadusavye yuko tutovuga ngo imyaka 18 nirenga twashimikira cyane cyane ku bafise karangamuntu. Hanyuma rero abazotorwa bazovama bene gihugu nyene bazaba babishaka abagabo n'abakenyezi bazoba bavyiyumvamwo kuko hazoba inama imbere yuko bibasigurira bene gihugu makaritse yose n'imitumba hamara bene gihugu bazaba bavyumvisemwo baheze bitoze mugabo cane cane hakaba hakenewe ko hitoza abantu ubwambe hoho b'abarundi ica kabiri baba kuwo mutumba bawuvukiye ko cyangwa bawubaye ko imyaka irenga itanu ikindi nuko baba ari abantu bamenyerewe ko ari imvuga kuri abantu bagendera ubuntu abantu biyubahiriza abantu bazi ko bashobora gushikiza ijambo badahengamye cyangwa ngo bagire nkunzi ahanini twovuga yuko cyane cyane nk'ibyo abazokwitoza bateza kuba bafise imyaka imyaka 35 n'irenga bajya bajeje intwaro ntibemerewe kwitoza kuko urumva ko ntiyogira kuba ajeje intwaro ngo agire nuko za guca imanza zo kumugina kiretse yuko uzoba avuze ati numva afise igishwara cyo kwitoza gose iyo azoca abanza atanga imihoho mu by'intwaro hanyuma aze yitoze n'abo bahuza amabanga arindiriye abo bazoba batowe no kwakira amatati imanza z'amatati zibera ku mitumba hanyuma rero bagaheza bakuzuriza abene gihugu hajya ku mitumba no mu makaritie imbere yuko bigafasha yuko imbere yuko imanza zose zirarira zishikira mu masentare zibanza kumvirizwa hajya ku mitumba ibishobora abashobora kunwanishirizwa hajya nyene ibibazo byabo bigahera hajya nyene bigahera kumbe ibigoranye akaba ari byo biheza bikaduga mu masentare na cyane yuko abo bahuza ku mitumba nibo baba bahavuka abandi baba bahabaye igihe kinini byumvikana ko baba ibyo abene gihugu bapfa baba bashobora guca babimenya neza imvo n'imvano yabyo maze imanza zigacibwa neza ingene bazokorana ubwa mbere aho ingene bazokorana n'intwaro murazi yuko intwaro yamikeneye bene abo bantu ko na kera bavuga ngo umwami agirwa n'abagabo intwaro yamikeneye bene abo bantu kugira ngo bafashe murabona abajejwe intwaro ni bangahe haba hatowe umukuru w'umutumba cyangwa wa karitiye gara afise abamufasha abandi bane baba baratoranywe ariko ntibaba bakwiye kugira ngo bumvirize imanza z'ubwoko bwose zishobora kuboneka ku mutumba canke muri karti byumvikana rero yuko hariho bimwe bitari bike abene gihugu bahora bajana ku mukuru w'umutumba cya karti bikamutwara umwanya kumbure kurangura ya mabanga y'intwaro bigaca bimugora ubu bizohora bitorera umuti mw'ubwo rwego hanyuma ingane bazokorana n'ubutungane naho ni nk'urwego rw'ibanze urwego rw'intango kuko nkuko nabivuze amatati ashobora kwaduka hajya ku mitumba abajya bene gihugu basanzwe bahaba canke bahavukiye byinshi baba bizi murazi nk'aho iwacu hagwiriye amatati y'amatongo cane niyo matati abonetse twavuga ko arenze urugero hajya rero murabizi guca imanza z'amatongo bisaba kuba uhavuka cyangwa uhazi kuba ushoboye kumenya intondoroka z'igisokuru ukamenya inkomoko ingene abantu mu miryango yabo bagiye barakurikirana bikumbe n'ibyo biheza bikorosha za manza ni ukuvuga rero yuko bizokorohereza sentare cyane kuko n'urubanza ruzoheza rukungururizwa muri sentare rwavuye muri abahuza ku mitumba bazoba bafise ingene bagumvirije bazoba bafise icyo bavuga cyabagoye cyangwa kirengeye ububasha bwabo maze rero ntizoba rubanza rutangura zizoba rubanza rubandanya kwamaze kuronka isemo byumvikana rero yuko mbere n'imanza nyinshi kuko twizeye ko zizohava zigabanuka zija mu masentare ko nyinshi ziba zatoreye inyishu aho mu kibano ku mutumba cyangwa mu makaritsiye yumva ko bizaca byorohereza babacamanza nabo kugira ngo kumbure bare mu rukwe murabona ko imanza zose ubu zararira zose umwe wese ashaka kuza guhera hariya nyine mu ndinganizo yimaze gukorwa ico kibazo cyo kuvuga ati abakenyezi bazobe bangahe abagabo bazobe bangahe ntiyari yashimikiwe ko cyane ngo nkuko mwabibonye n'ikibazo cagumye kigaruka hanyuma hakaba icavuzwe ari uko twora ko aho bishoboka mu ndinganizo hakabamo n'ibiburiburi abakenyezi batanu ku 15 kera nivyo byarasabwa kumbure mugabo murazi ko ivyo byahavuye hanini binatitura urwego rw'abashinga ntahe rwahahoze kuva kera kuko uko umwanya wagiye uragenda abitwa abashinga ntahe kera bagiye baratitura uwo muco urahavu ucika umuco umeze nk'urudandaza rw'abashinga ntahe baba baratiwemo ubu rero murabona ntibazaba bitwa abashinga ntahe bazaba bitwa abagize ntahe yo kumugina izina ryabo nyaryo bazaba bitwa abahuza nta kuntu rero umuntu kumbure yo havagira uguhuza abantu no kubihigamwo imfungurwa n'inyobwa byumvikana rero ni naco ituma no mu mico bavuze ati yoba umuntu azi kwifata runtu umuntu yiyubahiriza kuko ikiranga cyane cyane umuntu w'imvuga nkuri umuntu w'intwari keshi ntibamurabira ku bindi bintu aba yakoze cyane akeshi bamurabira ku mpfuvye n'abapfakazi ngene yashoboye kubuzuriza nibo bantu ba mbere bakurabira ko kuri mvuga kuri umuntu agendera ubuntu.